Ki te riki nei nā te hapa nui o te kai wawao I toa ai ngā Roosters ki ngā Penrith Panthers I te NRL I poi hākena I nā pō. Nā Shaun Kenny-Dowall no Ngaruawahia te piro tuatahi. Engari no muri mai ka piro a Dallin Watene Zelezniak no Waikato anoa. Marawake, ka kore.
Zelezniak, I think he lost it.
Zelezniak still got his hand on the ball.
Oh,
and keeps it on the ball.
He didn't lose it.
Hei tā te kai whakawā whakaata, he piro, kia hatia. I te mutungi iho nā te piro a Blake Ferguson I puta I te ihu o ngā Roosters o 2-0 ki te 10-2.